chukwo nye di ma Ibu chukwo nye di ke Ibu Alpha na Omega mo Onye mbu n'onye ikpeazụ Malite n'ọgwụgwụ Ya ka m chi na si
Ibu chi o
Ewo
Idi ebube
Oke mua
Idi obibi
Aka n'eburu ma
Ibu Alpha na Omega mo
Alpha na Omega
Onye mbu n'onye ikpeazụ Malite n'ọgwụgwụ Ya ka m chi na si Ibu chi bo
Wave your hands up to the Lord. Oke mmụọ is in this place. Oke mmụọ, you are the ancient of days. Oke mmụọ, you are Jehovah Jireh, the God that never fails. Wave your hands unto the Lord.
Bye.
Okemo is giving you
You are the covenant keeping God.